wish that heaven a visiting hour, so I could just show up and bring the news. She's getting old.
Umshado wabo wena uNkulunkulu wethu ibakhona naba nabantwana babo
ngomu aziwa ngeze libona Nkosi yamakhosi lelobeleni lelobeleni umntwana uThomasi lelobeleni uyabuhla
iyakela akhosi
I could just swing by.